Ashata, abanegane, lana ku trending topics. Hayi bafethu, soniphathela indaba eshisayo, zobe zishisa indaba. Akekho somxolele, ngikufuna wena sport, ngikufuna wena politics, ngikufuna wena mzabalazo, ngikufuna wena bantu. Hey, sobe sinje, yobe ngiphethe uma olza, asidlala thina baka trending topics. Subscribe to our channel lapha ku Creative Passport. Press that notification button. Ungakhohlwa-ke ngezi-2 zaka-Agasti sobe sinje sithi sashada saba ney'ngane.